faqiir ah ama homeless ah oo guri la'aan ah si uu u ogaado habka